kugweno no buge wange yaure beto winjo lit akwedo jadolo akwedo hosana beto yuak ne nyasaye ye iwena ketona Akwedo jadolo, akwedo hosana, beto yuakne nyasaye, ye iwena ketona. Ohingana Yesu, siepna jakayuda, era eabiru iri, jaricho maodo ngericho, ketona mondi wena. Chonya turka paro osigo marketho masiko kuoma baba. Chonatol no marketho mona romye kodi. Ohingana Yesu, sepna jakayuda. Erahe abiro iri, charicho modo ngericho. Ketho na mondi wena. Chonya turka paro osigo marketho masiko kuoma baba. Chonatol no marketho. Kayuda era e abiro iri jaricho maodo ngericho ketho na mondi wena chonya turka paro osigo marketho masiko kuoma baba chonatol no marketho mona romye kodi ohingana Yesu siepna jakayuda era e abiro iri jaricho maodo ngericho Chunya turka paro osigo marketho masiko kuoma baba Chunatol no marketho mona romye kodi Wea uru mona manye yono madhika Yesu Yono mangima Wea uru mona manye yono madhika Yesu Yono mangima Kata dobe dini odi Itonde koni gikocha Nagacha gacha jokama Kachingi gowo loka Kata dobe dini odi Itonde koni gikocha Nagacha gacha jokama Kachingi gowo loka Wea uru Mona manye yono madhika Yesu Yono mangima Wea uru onda manye yor no madika yesu yor no mangima kata dobe dini odi itonde koni gikocha na gacha gacha jokama achingi kowoloka kata dobe dini odi itonde koni gikocha na gacha gacha jokama achingi kowoloka.